ufuna ukwazimelana nemali yesikole usuyikhokhile
ngizoyizama
uthandani akaphumeleli cishe kuzo zonke izifundo zakhe uma ungakhokhi bazomxosha
ngiyakucela umama akho uyabuya ma imali ngizoyiletha
Thank you.